abantu 12 bo muri zone Kigwe na Ntara ya Rumonge babarizwa mu gashokio zone kuva ku munsi wa gatano uri ku isonga y'iryo fungwa akaba ari buramatari w'iyo ntara imvo ngo nuko banse kurima ibigori bizokwerekanwa muri leta abanyagihugu nabo bati twitungiwe n'imyumbati kuva kera nayo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cha Tanzania ni bimwe mu byasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu rugendo arimo muri cyo gihugu murunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar tubona yuko Burundi bari bukwiye nyabuna gushyira imbere umutekano mu gihugu gutyo impunzi zitahuke ku bushake bwazo mu mpera zano makuru nayo nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mukurikira kigabane ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo RPA inzamba na televiziyo Renaissance uyu munsi tuza kubabwira ibijyanye n'itangwa ry'urucanco rwa COVID-19 mu Burundi kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo duhere mu bijanye n'agateka kazi na muntu abantu 12 baraye mu gashoka zone Kigwe na muri komine n'intara ya Rumonge bapfunzwe ku itegeko rya buramatari w'iyo ntara abagiriza ko batari ko bararima ibigori amakuru avaho mu ntara ya Rumonge havuga ko abanyagihugu bo muri iyo zone bariko bategekwa kurima ivyo bigori kugira ngo intara izoronke ivyo yerekana muri leta ivyo bamirira kure kuko bavuga ko imyumbati ariyo ibatunze ido nido na mugenzi wacu Prosper Nzisabira
abo bafunzwe n'abagabo batandatu n'abagore batandatu ku itegeko rya buramatari w'intara ya Rumonge bafatiwe mu mirima kuri uyu wa gatanu amakuru ava muri zone Kigwena avuga ko bahowe ko bariko batera imyumbati kubwa bari mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge ngo mu mwaka uburimyi uheze iyo ntara ntigeze ironka ibigori itanga nk'izindi ntara ari nacyo gituma buramatari w'intara yaciye atanga itegeko ryo kurima ibigori imbere y'abanyagihugu barongoye buramatari consolateur Nitunga avuga ko ingingo yayifashe kandi ari ntabanduka
OHP iheruka gusitura ibigazi amahegitare amajana ngahe ingingo ya leta tutegerezwa kuyishigikira ikibanza OHP yasituye mu Kigwena gitegerezwa inondwe ntihere idatewe ibigori gusa ibigori kujya mu bintu bagiye muravuga yuko jewe naranduje imyumbati nta kundi ndabyemeye mugabo tuzotera ibigori twaremeye ivyo bintu muguma muvuga mugabo turifuza yuko intara ya Rumonge itera imbere mu mice yose rero ijya migumuko muri kumurategura hariya muyihagarike abanyakigwena
abanyagihugu nabo bati intara zose nizitegerezwa kurima bimwe basaba ko iyo ngingo yohagarikwa kugira ibanze yigwe neza
imyumbati niradukujije imyumbati niyo yigisha abana bacu rero ntitwumva ko nashobora gutanga itegeko ry'uko n'ibigori turimo ibigori hanyuma tuzaje tubahogote ego ni umutegetsi mugabo nukuraba ko iyo ngingo iko kuba yarezwe neza kugira ngo igire akamaro twe n'icyo dusaba ni uko iyo ngingo yahagarika kuko ntiheshe iteka intwaro yiwe abo bantu bariko barapfungwa siho ibigori bizoca biboneka abantu bariko barapfungwa siho umwenda w'ibigori uzoca uboneka
tubibutse ko atari ubwa mbere consolateur Nitunga buramatari wa Rumonge afata ingingo zidashimisha abanyagihugu muri uku kwezi nyene yarasohoye ingingo itegeka ko abunguruza abantu n'abarangurira imirimo itandukanye mu Rumonge gutanga amahera yo guterera umugwi w'umupira w'amaguru userukira intara iyo ngingo nta mwanya yamaze kuko yiyamirijwe na benshi n'iyi ngingo ijyanye no gutegeka abarimyi kurima ibigori basaba kwitoja mu ngiro kuko itizwe neza
tukiri muyavugwa mu gateka kazi na muntu nyene kuri inkuru iciye ku masonga umunyeshuri w'umukobwa yiga ku ishuri shingiro rya Kindonyi muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi ari mu gashoka komisariya y'igipolisi muri komine Marangara kuva kuri uyu wa gatanu yagirizwa kwica umwana uyu munyeshuri akaba yoba yakoroye inda y'amezi atanu amakuru avangaho imarangara havuga ko uyu munyeshuri yoba yatwajwe inda n'umunywanyi akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko akaba atawushobora kumukomakoma igitabo cy'amategeko mpanabyaha kikaba gitegekanya ko umuntu atwaje inda abana bari munsi y'imyaka 18 bahanishwa umunyoro w'imyaka 20 turabandanya nano makuru twabateguriye ubutegetsi bw'u Burundi biragaragara neza ko bufise umugambi wo kuzimanganya ubwicanyi bwakorewe abantu mu bwoko bw'abatutsi ibyo bivugwa n'ishyirahamwe rigwanya ihonya bwoko ase genocide kiri moso igisata cyo mu gihugu cya Canada. Iryo shyirahamwe rifatira ku bikorwa by'umugwi severe rivuga ko ricanishamwo abarundi mu gukora kubwicanyi bwakorewe abahutu gusa. Rifatira kandi ku ngingo iherutse kubuza ko ababishaka bose boja kunamira abanyeshuri b'abatutsi biciwe mu Kibimba mu mwaka w'1993. Ishyirahamwe ase genocide kiri moso Canada byabishikirije kuri uyu wa gatandatu aho bari baramutse bibuka ihonya bwoko ryakorewe abatutsi mu kwezi kwa gitugutu mu mwaka w'1993 mu Burundi. Kurikira Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe.
Kwiheje rero umurindi ibiko byugomba gufovya ihonya bwoko ry'abatutsi bigira ko bishikikiwe bikorwa cyane cyane na severe yagenywe ni uwo muganga Sende DFDD. Turabona kandi turashimikira kuri ico kintu cuko igikuru kuri bo atari kuronera ubutungane cyo kunyanisha abarundi nk'uko babivuga ko ndababeshe nta butungane bigeze bavuga ko barundi muri Severe ni ukubera ubwa mbere bakeneye ko atakira ico kuvuga ati byashikiye ubwoko bw'abahutu no kubera ubwa kabiri bakeneye yuko ijambo rivuga canke ryibutsa ryerekana ibimenyetso by'ihonye bwo kujya kuri abatutsi naho rimaze gutohozwa n'ishami mpuzamakungoni ritoshobora guca mu kanwa. Ubwa kabiri nuko nubwo bigira beje barazibuka ihonye bwoko n'icara kitagirwa kigombe kibagira kubera bazi yuko nejo nejo bundi kigomye cumvikana kivugwa bishuzwa bene kubikora barayo kwitwa ntare mu gahanga nkako urabona yuko nubwo ariko ararenga imyaka 105 n'itandatu nubwo kujya bundi guhonya aba Armenien ba mucari Empire Ottoman mu 1915 n'ico cavuye gicika Turki naho rero ryamaze imyaka irenga 70 n'iyindi abacika cumu n'ababavutse ko bagomba kwibutsa bikazimanganywa ubu ucaratinze kiraje habona niko kuko rero hano ico kibuza amararo uburaro n'uburamuko iyo ntwagira ngo bakore uko bashobora kose ntagire ubusubira kwibutsa canke kwerekana ibimenyetso by'ihonya bwo kujya kuri abatutsi dufatiye ku byo twabonye irya nino iyo utanguye guhakana ko atacara ariko atamuntu yishwe ni kuvuga yuko n'ubundi n'ibyasubira kuba atakizoba kiri bubuze kubera n'imico cyaka itabaye ntacu buze yuko ico kintu cabaye kitari campuze makungu cyo subira ku nico gitera amakenga cyo gitera ubwoba mugore nacu kitwongera inguvu.
Emmanuel akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ase genocide kiri moso Canada. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
mu rugendo arimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu cya Tanzania yarasabye ko impunzi zotahuka kuko amahoro yagarutse mu Burundi. Icegera cy'urongo y'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicare rusaba leta y'u Burundi kwitaho umutekano w'igihugu aho gushaka gutahukana impunzi mu gihugu kidatekanye. Leopold Sharangabo asaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko agenga impunzi aho kwama iriko irashaka kubatahukana ku nguvu. Kurikira Leopold Sharangabo.
Amakenga dufise ahanini ni iryo jambo rya president Ndayishimiyeho yasavye ko leta ya Tanzania yobafasha kugira ngo impunzi z'abarundi zishobore gutahukanwa. Rero twebwe tukabana ko kwari ho kusuka amavuta mu muriro kugira ngo ahimirize leta ya Tanzania gushyiramo akariro kugira ngo impunzi z'abarundi zibandanye zihohoterwa nk'uko bari basanzwe babikora kuko abantu benshi barazi ko hari haje igihe igipolisi cya Tanzania abajejwe iperereza mu Burundi bakorana bya hafi kugira ngo impunzi z'abarundi zitahukanwe. Abenshi rero baragiye baragirwa nabi ibyo birazwi. Rero twebwe dusaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano nyine ubwayo yasinye igahagarika ico kintu cyose cotuma impunzi z'abarundi zitahukanwa ku nguvu. Leta y'Uburundi rero turayisaba ahakwirukanwa cyane igwanira gusaba ko abarundi botahukanwa ku nguvu ahubwo nibagerageze ahubwo gukomeza umutekano mu gihugu cyane cyane bagagira n'umutekano ku mpunzi kuko impunzi nyinshi zagiye ziratahukanwa benshi baranyurujwe hariho abandanye bahohoterwa hariho abishwe abenshi twagiye tubabona basubira mu buhungiro. Ni mu byerekana rero ko mu gihugu ibintu bitameze neza ahubwo leta ikwiye gufatika ikagira ibiganiro hagati yabo batumvikana hagati ya opposition hagati nabandi bose batumvikana kugira ngo umutekano mu gihugu garuke izo muzi zitahuke kuko zimva mwuko kuzitekanye
tubamenyeshe ko ari umunsi ugira kabiri mu minsi itatu y'ugo rugendo Evariste Ndayishimiye ariko arakora mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatandatu niho hari hatekanijwe ko ava mu izinga rya Zanzibar akagaruka kubonana n'umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan kiri mu byavugiwe mu mubonano wahuje abo bakuru b'igihugu kwitura igihugu cya Tanzania ku bibazo by'u Burundi ngo bitesha agaciro igihugu cy'u Burundi kuko bisa n'ukuzera inze bisigurwa n'urongoye mape Burundi buhire inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asabiye mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan gufasha leta y'u Burundi kugira ibihano bafatiwe n'ibihugu bya Buraya bikugweho Emery Pacifique Giraneza avuga kandi ko bisa nuko igihugu cya Tanzania ariyo u Burundi butwarigwa tumukurikire
amaro n'iterambere n'umutekano ntituzobironderegwa n'umuntu numwe w'umunyamahanga baba abanyamahanga bo hafi cyangwa abanyamahanga bakure bisigura yuko ugusaba Tanzania yuko yofasha u Burundi ni nkuko wobuvuze yuko igisata cha leta yawe cha diplomasi ugishinze Tanzania ivyo bitesha agaciro igihugu kandi iyi leta iguma igira yerekana ingendo bigaragaza ko mu Burundi womengo nta bategetsi bakiriho igihugu nta kigira ugitwara kigomba gutwarirwa hanze ni kosa ridasanzwe mu bijanye mu mubano w'u Burundi n'ayandi makungu ica kabiri nuko ibi bintu birerekana neza yuko igihugu cha Tanzania gifise ukuboko mu ngorane u Burundi uriko burabona muri no minsi birerekana yuko ubutegetsi bushobora kuba buhagaze ahandi budahagaze kuri Bujumbura na leta ya Ndayishimiye ibi rero ni kimwe mu bintu bindi bije bigaragaza ivyo abantu benshi biyumvira urabona yuko hariho ibintu bidasanzwe biriho cane cane mu bijanye n'ubudandaji urabona yuko havugwa gose ko hari abategetsi muri Tanzania bakomeye bashobora kuba bafise ukuboko mu butunzi bw'u Burundi ibi rero bigaruka kwerekana neza yuko ico kintu naco arico nukuvuga rero ivyo bintu bibiri gutesha agaciro igihugu cy'u Burundi guha ikibanza nyamukuru c'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ufugishinga ikindi gihugu ibiti biteza isoni igihugu n'abarundi hanyuma hakabaho rero n'ikicuko hariyo inguvu zidasanzwe ziri muri Tanzania aho umukuru w'igihugu yamagenda kwitura Tanzania yihagize ikintu cyose yibaza yuko camunaniye we aracafata Tanzania ngira ngo umubyeyi kubyivyo ni ibintu muri demokrasi bitabaho kandi muri mapu biratubabaje
rwose Emery Pacifique igira neza akabarongo uyu muhari mape Burundi ubonaho n'umwanya w'ikigabane ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo uno munsi gishimikira ku bikorwa biheruka gutangura byo gucandaga abajya gihugu mu ntumbero yo kubakingira ikiza cya COVID-19 mu Burundi twagishikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana
ku isoko Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
U Burundi bwaratanguye ibikorwa byo gucandaga mu kwirinda ikiza cha coronavirus hari kuwa mbere igenekezo rya 18 gitugutu umwaka w'2021 hari inyuma yo kwakira incanco za mbere zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa abantu bake bakaba ari bo baronse urucanco ku nshuro ya mbere kuva hatangazwa ivyo bikorwa byo gutanga urucanco rwa coronavirus ibikorwa biri mu byakiriwe ku isi kuba hatabaye isekeza mu gihugu ryo kwiteza urucanco byoba ari byo bituma ico gikorwa kititabigwa mu bihe by'ibiza mu isi uruhara rwa leta rwari rukwiye kuba uruhe inyishu kuri ibyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igerekezo rya 2023 gitugutu umwaka w'2021 mukagishikizwa na jewe Josephine Johnson Nkunzimana kazi abantu ijana mirongo irindwi na batanu gusa nibo bari bamaze guhabwa urukingo rwa corona mu minsi ya mbere y'ibikorwa nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muri abo harimo abakora kwa muganga n'abandi baje kugushaka kwabo. Abanyagihugu baganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance bamenyesha ko atamakuru akwiriye bafite kubijyanye n'ibiriko birakogwa mu bijyanye no kuronswa urucanje.
Nashaka gufata ibyo kimwe rwa corona n'abajyana bose bishyikizane tuzahantu iyo vaccine iri. Urumva ku maradiyo ko urwo rukingo rwaje ku bihugu byarutanze ntacyo nayishaka. Narabujije hose hafi Muyinga, narabuze ahantu na hamwe ibyo bitangiye. Nashaka gusaba rero leta nimba iyo vaccine zarabonetse atubwire ahantu ziba ziri, atubwire aho umuntu ayishaka yoyisanga.
Agaho byapfiri ushima atanu umuntu yonayisaba riya jambo leta yavuze ati vaccine zirahari uzogwa amazoga ndayisabire mbwahariye ikizoba ntadatubaze uwo munyagi washaje kwikwegera bavuze ivyo mu butegetsi bwo kwivaksa umva ko batambitse umutego ukomeye cane
kimseke vaccine ino kandi umuntu nacyimvira corona bayifashe hangiri
ino matana yarwaye abantu benshi hari n'ubirahari ari nyinshi ashabona rero abantu bo mabakira bagwara bakira
naho bizana cyose uri inyuma uko aho ba hari ibihwa mu banyagi ugu gusanzwe ugwaye ngo bakaka vaccine gucufa ubwo nyene numva ashaje hano ubwo banivye kandi abantu baje kwa muganga hamwe bagakira
eh yashi ntawo byikwegera no
litegitega iracahagaze ku ijambo rimwe ntasekeza rizoba ryo guhimiriza abantu kwicandagisha mu gihugu. Kimwe mu cyakozwe harashizweho urubuga ngurukana bumenyi abakeneye urucanco bimenyekanisha ko Emile Nibasumba wa Radio République Africaine aratubwira ingene ibyo bikorwa by'urucanco bitunganijwe mu gihugu.
Ugusaba isango ryo gucyandagwa nicyo gikorwa gitangura imbere ya byose imbere yo kuronka urucanco rwa COVID-19. Ibyo navyo bikabera ku rubuga ngurukana bumenyi rwashizweho n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Kuri urwo rubuga wifuza kwicandagisha yishura ibibazo 28 birimo cyane cyane umwidondoro wiwe. Ibyo bibazo ushobora kubyishurira aho uri hose ukoresheje umuhora wa internet. Ibyo bisaba telefone ngendanwa ijyamo internet cyangwa imashini nyabwonko iri mu muhora wa internet. Utabishoboye arondera uwumufasha cyangwa agakoresha uburyo bugira kabiri. Uburyo bugira kabiri ni ubwo kwishikira mu kibanza batangira mu izo cyancho ibujumbura hepfo y'ibitaro Prince Regent Charles. Uhashitse araheza agasaba iryo sango aha akaba ari naho honyene gushika ubu hacandagirwa abanyagihugu bipfuza urucanco rwa COVID-19. Bamwe mu bakozi bo mu turere tw'ubuvuzi mu mihingo itandukanye y'igihugu bakaba batubwiye ko izo ncanco zitarahagera. Imbere yo gucandagwa rero kubashoboye kwishikira ibujumbura muri ico kigo cyari gisanzwe gitanga n'izindi ncanco cyitiriwe umugambi programme élargi de vaccination mu gifaransa ubanza gupimwa kutanduye coronavirus. Basanze utanduye niho wemeregwa gucandagwa baca baguha amasezerano usinya avuga ko hamwe urucanco ngo kugirira ingaruka mbi atacyo uzobaza leta y'u Burundi. Uhejeje baca bagutera urucanco rwa mbere bakaguha isango ryo kuzosubira guterwa urwa kabiri haheze hagati y'indwi zibiri na zine.